nne, ihe anyị chọrọ ebe a bụ eziokwu. Ikwu eziokwu, ị naba. Kedu ndị unu na-asọ ọtụ ebe ahụ? Kedu ndị unu na-esetụrụ? Enyi ya afi enyi ego.
O were na.
Another question nche ejuge. Onwele onye ọzọ, onwele onye ọzọ na assault ebe ahụ?
Onye mma bo di main person na assault with that
Jumbul.
So Jumbul.
Okay.
Okay. Ngwa nsogbu adoro.
Thank you.
Ihe anyị dịra be na ọjọ so eziokwu a, ina ha ekwucha eziokwu. Ọkwa onye ọka, is na onye ọka ka ebo.
Yes sir. Ani
gwanelelo thank you ba ha. Ani
elevule before we kwulu mu.
Patani.
Ani elevule before we kwulu mu.
And if the jump will be
yes, sir. So when they go snowflake, and the release, when we go in other level last year. So since my sad until incomplete here, sir. Only have jump, sir.
Only, carry.
All this man.
Yeah, commander, okay.
Only. What here?
What here?
Okay, only in car. Only.
You have a motor red,
sir.
Okay, only a motor.
Yes, sir. Motor red.
For some months now, I listen to Mkpurummiri in Agulu. Eh? But eventually the video emanated, the video that has gone viral. And it was this young man, John Bull, the Fed Bull, that made that video. That viral video is Nugu, Emen Ugu, Okpo, upon the Kumakande, Mkpurummiri.
Nana Harbour.
Yes, Nana Harbour. So what happened? We arrested this girl today, dear.
At that place.
At that place. Now the girl was revealing.